Thank you so much for taking time out and watching this powerful video. I believe it will be a blessing to you. Make it a point that you also subscribe to our YouTube channel, and after that, hit a notification button so that every time we upload a video, you'll be the first one to receive a message. Come on, let's watch it and see what it has to say.
I'm Antamana. Angeke sithi having sex. Ha, ngichumayelile namuhla. Asontweni ngichumayelile. We can't say that is love. Noma ungayihlobisa what is making love. Love is made through spending time. Ngoba phela ucansi ungahamba yolithenga. But angeke usithenge isikhathi somuntu okuthanda. Ngoba emva kwengqondo yakhe unama reason futhi maka uyindoda ku Westgar. Indoda vele kutshele kahle ukuthi nginama business meeting. Kumele ngiyobona i-tender yakuphi kuphi. Kumele ngivuke ngibe ngise Cape Town. Unama reason why he cannot give you love at that time. And then usitshela ukuthi ukuncitsha isikhathi kanti sekuncitsha uthando. Ngoba uthando lisesikhathini. Ngoba kwawena wakhululamba. Ujabuliswa ukuthi bakushiyile mara bakushiye ne-black card. Kanti u-black card ayikwazi ukukuthanda. Babusisiwe abantu abafumana abantu abanesikhathi sabo. Noma ebhizi kangakanani azi. Kuthi Sunday afternoon ayam now. Awukwazi ukubaphisa uzuhlule nayilange lodo evikini. Ende kunabanye abahlela sewuhlulwe yi 10 years. Anikaze niye ku holiday no yi 2. Uyaphe Dubai. Ohlulwa yi Durban. Maka kuyisa ku holiday ukuyisa kubo. Ayasamba arta my really suit. Mawufikele suit bakubasela umlilo ngebhodwe lingaka. Bese badlala bathi ku holiday. Umuntu wenza lento bekafuna kuyenza nabakubo but ayuze wena ngathi ukhiphile. Mawufuna ukungikhipha ngithathe. Ngifike la ngizokwazi ukugcoka intando yami. Ungangitshela ukuthi phoa nguva yayini. Poam check, I like I poam check. Bong is up. Aba pela mau yago holiday. Unga fela ngente ngan. Efe sama potri sala imuva la. Jalo makhelwa lo muntu ungena emshadweni wami lo ngena emshadweni wami ngena emshadweni wami uyamosha emshadweni awukaze bakuthathe bathi uya holiday bakuyise kubo ufike upheke ibhodo labantu abayi 19 uhlale naye lapho kubathi ku holiday ajabule yethu uthi ifamba nini because the holiday is long in fact ngiyagcila veka mangila ngikhumbula umuzi wami eGoli. Ingakwona isihlekisa ngabantu abasingile. Bathi fumshado ilento kaMamsitholo babusithola ngifuni. Ifumshado ilento kaBamkhade noma Mkhade bangifuni. Ngoba umshado ngifuna into engizozizwa ngathi ngiyatetemiswa. Engizozi ukuthi bathi ngikhathele. Mara why ningathi amen bazalwane. Siyaziphumela lapha ngaziphuma phela besiphuma khona. Ehotela ngivula umnyango uyangena inkosikazi waphele ngimvalele. Mawuke waspend umnyango sekwenzeka automatically. You don't force anything. The rest of the world. The fact that we busy going to Saturday like lockship. Ngaliye kulokishi ngoba kuyoze kungcwatshwe mina ngalendlela ngiladelela ngayo imsebenzi yami kuyoze kufe nami akekho la phakathi kwethu uKelly Khumalo azothi sofele phi mawukishimisa ibusiness lakho kakhulu uyoligijimisa uzohlangana nokufa ngathi sometimes gijima uphinde umu injo yokusebenzisa. Once you are Kalagwabagan, you spend this card. The rest of these small things, Zazen Zagale. So I'm going to go to the Shabbat. But mase uge waqala waspend his card akunamuntu ozosindwa umboko wakhe akunandlovu engasindwa umboko wakhe ngilongkuka ngilongshova athi gidigide phakathi vala umnyango angazi nangizwa abazalwane wena lalela into ekwenza ukuthi sibone ukuthi uyisahluleki. Uhlula ukuthenga irice. Uhlula ukuthenga amabhontshisi. Uhlula ukuthenga ibrai pack. But konke lokho bewuzokuvala ngento eyodwa ngokuthi ube available. Ngisase ku Holy Spirit angilahlekanga nje. Kodwa ubaba usheshe wadwa angiduka ngizama ukubonisa into yangempela ayithenga. Ngeke uyithenge mina bengizovela ukuthi hamba uyoyithenga manje. Ngeke uyithenge. Indoda ezoloku ihlala nawe izula nawe yenzana kuba ivelu eza nepackage and maso ushada uthe ngaze ngayikhetha into wrong le nhloba ayinayo inhliziyo yami le lo akanasi isikhathi sami akangifuni ukuthi ngibe duze naye uza ucabanga ukuthi mhlawumbe unephunganyana noma senihamba uhambela phambili athe mashangane wobhangula ukubhangula ukuthi nokuhamba kwakhona lokuthi uyakhahlela wena usele muvulandela baze bangaboni ukuthi nihamba nonke. And our full lot of fun and joke to banjo and son. Look, hamburger and none. Mong Abu's about the two to hang a shot. What are you sabum shot and Ubonella person to an eye? One and full time and something. John McCallan is into Esne Sindo as them. They are priceless. Into efuna ulo muntu oshade naye ayifuna imali kuthi umbheke emehlweni uthi mba awukhokhi next but awukwenzwe and inevelu kumbamba ngesandla uthengi lutho kwala noma afuna ukubamba nayisa mina manje wani yisa idoda wena angisasho uma kakuthinta ukuthi fire. Sanibonani bazalwane. Angena ku Holy Spirit bese ngiyathandaza. Umoya ongcwele ngifuna wazi mtasekhaya ukuthi umoya ongcwele three values the Holy Spirit. That's so. The Holy Spirit lit Bible, three things were happening. They would take their hands. Babega umuntu isandla sakhe. Mabacede umbeka isandla. Into yokuqala bezokwenzeka. Bekuzongena umoya oyingcwele. Kulo muntu ambeka isandla. Hayi bazalwane mancane ngizenze ngizothandaza. So into yokuqala kumele uyenze asibekani nje izandla. Ma ungeza la ukholwa ukuthi wena sewajwayele ukubeka izandla kakhulu. Noma uzala kimi uzoso. Ngathi ugijima imarathoni ikhanda phambili. Kanti ma uzobeka izandla into yokuqala phakamisa izandla. Awuzela ngizowina i-race la. Ma ungathi izandla phezulu. Bese ngibeka isandla. Nakanjani lithi iBhayibheli lami uPeter bekabeka izandla bese kuba ne-empowerment of the Holy Spirit. Umoya ongcwele bowubangena. Ukubeka kwami isandla ngisho noma bekunani onganayo. uyophuma ngoba sengikunikeza into ephezulu kwezinto izokwenza ukuthi nalawa ufuna ukwengena khona ungene ngalesinto sale velu yalento bonginayo engikufake yona ngokubeka isandla kanje wababeka isandla bayabona abahamba izinyanga bekuno Simon okhendlile phakathi kwabo Bega seven samandla wakhe. What you go? Hey. Eya miti pelwa efeshi ngicela ungiphe yenu imali. Wanyanya uPeter. Wathi ungasohlala wena. Ucabanga ukuthi moya ingcwele uyadayisa. Ujoyela kuye maphuti yolanda imithi. Uzothakatha abantu ngale. Leka thixa ithakathwa le. Leka thixa ufuna into ezimbili. Ibam sulu enhlizweni bese uyakholwa
I believe and I know it that this video has blessed you. Please don't forget to hit the subscribe button, notification bell, so that you can be the first one to know when I upload more videos. If you are blessed by this video, go ahead at the bottom here and give me a comment. Say whatever you want to say so that I can be encouraged to give you more videos. I'm telling you, even today, even tomorrow, I'm putting more videos. If you subscribe, you'll be the first one to know when I'm putting more videos. Stay blessed. Amen.